wala kana san onye jiji kana konye ji nani opo nu geku manobu zonya gwasi lokweno nabuzi na koku ekutano kweke
Omwa bu Messi apostle nke oru ukwu onye na-ejebo na-eme n'ụbọchị tata anyị bụ ndị oru ukwu Giant Striker Media bịara n'obi onye eze nnukwu onye eze nke alọ His Royal Majesty Igwe Mark Anthony Chinedu Eribe Okonkwo eze dị ọha mma nke atọ n'alọ arọ zurukwe anyị bịara ka anyị na-anọrọ ya n'ụbọchị tata ịkparịta ụbụba maka ihe na-eme n'obi ya na maka o si gbatakwuru n'obodo anyị bụ Anambra State na Naịjirịa ịbata bụ onye eze ị ga-ama na ọ bụ onye eze megezie ntị ka ị nụrụ nkata anyị na ya kpara n'obi ya igwe eze dị ọha mma enyi eze dị ọha mma enyi eze dị ọha mma okenyi
His Royal Majesty Igwe Mark Anthony Chinedu Eribe Okonkwo eze dị ọha mma nke ịtọ naanị alọ alọ zurukwe ọra zurukwe ezinụlọ ndị be aka igwe bụ ezinụlọ ama ama naanị alọ site n'aka nna ha bụ Mike aka igwe onye ji eze ego wee malụ adịgo leti na eze ego bụ onye na-ewu ewu both in politics makwa n'ihe ọbụla ọdịnala na igbo ma ibe ndị ụka eze ego n'ọgbado na ya onye socialist ọ mmadụ na-apụta ụwa niile afọ ya onye ama ama eji eze ego kwa wee mara alụ eze ego anabago mmụọ oge gara aga oluzi ekete ọ bụrụ nwunye bros ọbịagri aka igwe kadie ezigbo nwanyị maka na ya nwaanyị bire ezigbo ndụ mgbe ọ nọ n'ụwa kụziere ụmụ ya ezigbo atụmatụ na ụkpụrụ ga-aba uru anya kpatara fajieme ọfụma sitekwa na onye isi na ezinụlọ a wee ruo n'onye ikpeazụ kpancha bụ ndụ na-agba mbọ ọ na-eme ọfụma ezinụlọ bụ aka igwe bụ ezinụlọ ama ama naanị alụ ya na ibe nna ya Chukwu bụ nke ọ gwara afọ ụmụ ya n'otutu ya gọzibe nwaanyị a gọzibe ụmụ ya chakwaba ozu akwacha ma akwata udo kwata ife akụ akụ ife enwe enwe kwata agamniru site n'ike nke Chukwu ndụde maka n'ifụ ka Naịjirịa si dị ndụde site n'ike nke Chukwu m ga-anụ ya n'ọrụ ibe anyị nọzụ na obodo abụ Naịjirịa bụ chifo anụofu n'ikpeazụ ana m arịọ Chineke ka ọ narụ mkpụrụ obi nwaanyị a bilie ezigbo ndụ n'ụwa na ndokwa ọ na-ekene godu onye mbụ bụ aka na-achị steeti ya Dr. Willie mmadụ Abrochukwu Obianọ Akpọkọ Dike His Excellency the Executive Governor of Anambra State ana m ekene ya na o bidoro ọchịchị ya ọfụma na-achọkwa ịpụ apụ na ndekwa ya ọfụma site na airport o dobere anyị International Airport Cargo Airport dị n'Umuahia nnukwute ibe ka ọ bụ karịa nwe ndị mere onye mere ya na Anambra chịrị achị ya mere ya na Anambra so nnukwu ibe ndị Anambra bụ obodo e ji biznes wee malụ nzụ afịa ya na anya bụ airport dị anyị mkpa nnukwu awa bi fele ka ona abudu na abia cha mo obele state anambara kanile nweche airport ma anambara ma n'obodo eji mara ala igbo obodo kacha we nwe ego na igba mbo obodo enwele industry obodo enwele ndi na-ekwu na Nigeria na anambara ma be nwere airport so na eke na chukwu na airport governor wetel keta ona kwado na-ekenekwa ndị alọ na-ekene gọọmenti alọ bụ APC Caretaker Government alọ People's Convention ana m ekene ha n'ụdị pụrụ iche na-ekene onye isi ha bụ Right Honorable Christian Okudo na-ekene ndị na-enye na ya daghachi ha ncha they are doing very well na anị alọ under the government recognize na ha bụ na-achị alọ then otu aka ha ka m na-ekenekwazi ndị kabinet m na-ekene onye na-esota m onowu bụ chief ben udeze aka na-achị mba ichiezu the second of alo bụ onowu alo na anọchite m na my kabinet na ndị kabinet niile maka nkụ ma agụbụ onye ghara ibia mmadụ dị ka ichie agụ enwere ichie atụ na enwere ichie ọkụa enwekwara ichie enyi na kabinet ya ha bụrụ ibu bara abara ndị dị ka nkụ idinwango na pabụrụ ibu rinne idi okwesịrị eze kumoshi maka nkụ ngụbọ ne ka mma agụ ghara ibie ndị niile na-enye aka na kabinet na anị alụ chukwu gọzie ebe gọzizie ụmụalụ niile ebe na ebebe anụma chineke nye vivefaga na-eli gọzie ụmụalụ maka na alụ bụ ezigbo obodo ndị na-agba tronu m mgba bụ na ibe m na-agba ba bụ vawelu nwayọ vaka na azọ igwe azọ vakara bụ igwe mana mụnwa abụrụ gị igwe abụrụ ebe niile ebe a na-eme ka m menerebe anya na-eme mba ibe ọbụla m na-eme bụ osinachi adịm amụta agbaba ibe ọbụla m na-eme na-eme ya ebe na ọ bụrụ fake na ọ ibe si na chineke amalụ na ada azụ eze azụ abịa na anambara niile anambara nwere autonomous community obodo ọbụla abata na anambara bụ ofu eze kaba na-enwe ya na na-ayọ ndị na-eme ibe na-anwa ka chineke metụba aka n'obi kaba nwee mmụọ ntụgharị uche marụkwa na ibe niile abụ n'ụwa ka obere ibe niile anyị bata kwudie anyị ga-arapụkwa ya na mụnwa bụ eze alụ mmechaa mma ana onye ọzọkwa abịakwa bụrụkwa eze onye na-abịakwa abịa ya emechakwa anakwa onye ọzọ abịakwa tụwa ka ọ dị ndị chịbụrụ achị eze a na-ekwu okwu eze alụ izizi bụ ese nnukwu nkwọ ezigbote igwe ka ọ chịsịrị ọ bụrụ nkwọka ezigbote igwe ndị igwe mere ọfụma emechaa owebanyekwa m aka dịka nke ịtọ ana m ayọ baba biko anaghị aba rapụ ọbụkwa na gbasị na ba na-aya kọntinu na mmụọ ba na-agwa ba na anya ana nwunye bụ ihe ma gaba n'ihu ibe chukwu na mmadụ adaeme kama na ofu ibe mmadụ na ibe ọbụla bara m aka owe bụrụ ibe nnọkwa na rit mo bụrụ ibe ana m anọba n'ibe nkwụmọtọ ibe kwụ ọtọ achọrọ m ịma ibe mmadụ na-akọ ibe ọsọ gị na-akọ nwere m taim mana kọnshensị mbụ ya na-edu m nara a na-eme ibe mma nọ na nkwụ ọtọ na ibe kwụ ọtọ n'iru mmadụ na iru chukwu achọghị m ịma nke mmadụ na-ebu so na ọka osi dị ndị na-agba m mgba vawelu nwayọ na o nwere ebe ba ji azụ eja nwere mmadụ aghọrịzi na ibi ya na nwere ebe ba ji azụ eja ibe bụ igwe bụ ndị obodo mana nke kacha nke bụ government recognition onye bụ igwe eji satifiketi masị igwe alụ ezuru m ya n'oli ọchukwu nyere m ya ọ chineke nyere m ya nwere onye njia gbabụrụ na alị n'ike mba anna tron a nnọ nwere mgbọsị arụ na anụ m ọkụ ama mkpụrụ ibe ọzọkwa ba na-eme nwere adị nke ibe ọbụla onwe dị nke m na-elote etu chukwu si wee kem nwere isi awa ndị ọhụ fọ one day na tron a chachari chukwu ama ekwekwu ekpere ndị niile na m ekenekwa ndị niile na-ekpere m ekpere obi ụmụ mmadụ ndị nọ n'ife nkwụmọtọ ndị eziokwu na-atọ ụtọ ndị furu eziokwu kwụrụ kwụsị ike na ibe abụ na eke osi dị chineke ka m na-ayọ onye agọzibe onye ọbụla ya gọzibe ma ibe nnne ka m na-ayọ onye agọzibe onye ọbụla n'afa jizọs a bịa n'ụlọ ụka onye ezi nna ekenegodo bụ my own parish priest Reverend Father Gregory Okafor, parish priest in Charles Borromeo, Umo village alo. Nyabo onyizizi. Nekenekwazi ndi St. Mary's, nkede na nkwo, ndi alo, Catholic Church. Nekene St. Paul's Anglican Church alo. Jini na muna hadi chamo. Nekenekwazi nkede kwa Umo kwa ya bu St. Andrew, Anglican Church, Umo village alo. Ndoka nine ndozo na alo. Nekene kwa nine. Kande nekene kwa ndoka. Kana ekene kwa ndo menana nke mwa no nisi ukani na ana meje wadu yo menana ni na nwara nke ma deje mwebe ha mebe ha na abia gwam amanje ba wa provoji maka ni igwe bu igwe na achi onye obuna igwe bu buruburu nwara onye ana arop mandi Pentecostal Church di ni mi mandi sabat ni ne no na ala mandi nke ode njinjiwa ancha ukani na julalo chuku gozi eba ni ne amana bade mma mebe ku ive hancha na bia bia na yelu ade ma pa oke na agbanye na mbuku onye Roman Catholic mana ma da oke mana adapt ije ko za na meje nka obuna so na
eke ibo
fuchuku ka na edele ne nuwa onwere ive anya furu gba mme onwere ive nti e nuru chie onwe kro nka ya bo mebe kita as no menro omenro mbu omenro before chukuka yene na denaka election anambara so chukuka ina ayo yene na nazo election na bu nwae ka banja nwae ka banja so chineke malon ka kama ya malonye kama ya yedozi anambara ye bido ko olu ye bido ebe wuli ya kwusi na ogo ga kwusi ye bido ebe ogo ga kwusi we dozbu ko bodo mara Nigeria oni na nwae ko de Budong record, mana? Iba na yo cukup bu yang UCM, UCM apa cina kene? Naya kan na yo cukup. Ketepa na recording je, mai ke? Aduh pama, kita recording je, aduh mana? So iba ni ne, iba pasal iba ni mana orang kaya cukup. Cina kena kuat the reason, uji day tu sih. Onada namba chifo chibo anukofu chifo kwa anukofu maka chukuka ino na ya puta du mwa
daro tena so no abegi
we are here live at His Royal Majesty Igwe Makantoni Chinedu Edibe Ukonkwa Eze di Ohamma 3 afala alo zurukwe Eba kai no bua. No was that. Like from Bukwa Messi Apostle Martin. Na eneje bonem.